hadareer barwaaqiyo ramada layl istoodiyo rumigii cambuushi ku raaxayso waayo dib u raaci raadkii hadareer barwaaqiyo ramada layl istoodiyo rumigii cambuushi ku raaxayso waayo dib u raaci raadkii
Anna riqidayga da Anna rubada hayis jari